Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu siyaliphinda lafika ke noxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulke lapha siza nombako ophuma pha kwa-PSL apho ke igqiza kwa-PSL itheke lahlangana negqiza lilawulaopho kwa-Carling Black Label Cup kwavuya izinto kubana ke i-Carling Black Label Cup kizawungena endaweni ke ye Telkom Cup ye Telkom Knockout Cup baphlapule ibizo kubana ke i-Carling Black Label Knockout Cup baphlapule onto ke akuxele into kubana ngoku i-Carling Black Label Cup ke izawungena endaweni ke ye Telkom Knockout Cup baphlapule kodwa ke bagcinisa bathi ke lento ka izuqala ke kule season siyijongile yaqala pha ku season ke ka 2023 kuya pha ku 2024 ngokomlomo kwatheke waphuma pha kweligqiza baphlapule kodwa ke uIvan Khosi isikhulu ke esilawula pha ka PSL sitheke incukacha malunga nokubana ke kuza kwenzeka kanjani pha kwekhaya izathu sikunyeke Orlando Pirates okanye siza uqhubeleka na kule season ziqhubeleka zidlala na iCarling Black Label Cup kodwa utheke abantu ke bazawuhlala bebazendle basazawuza ke nesibhengezwe ke beligqiza ke la kwa-PSN okubana ngaba na kuzawuqhubeleka na kuvotwa na malunga ne-Chiefs ne-Pirates kodwa ke into eyona nto ingamandla into yokubana ke le tumente ke Carling Black Label Cup ke izawudlalwa ke ziitim zonke zakwa-PSL phaa kwisizini ka-2023 apha kwisizini ka-2024 baphulaphula ke leso ke sisibhengezwe siphuma phaa kwigqiza elawulawo phaa kwa-PSL baphulaphula singene banzi ke lomba ke sithi ke asazi ngoba ke abantu i-fans ngixesheni nintsi ke besifumana pha amathuba ke wokuseta abadlali ke zibabona into okubana ke noko ngabona bona bangakwazi ukuphakamisa ke ziteam futhi ke ibiba ngumkhomba ndlela loo nto pha kubaqeqesha abaninzi pha be-Chiefs ne-Pirates into okubana ke kule season kandingaqala ke ngesi starting line apho umzekelo la Carling Black Label Cup ke inceda kabadlali abanintsi bekati ke bebekwa ebhentshini benganasidinga umzekelo ekuqaleni yanceda pha uEric Mathosa kukudala umfana omdala ke ehlele ebhentshi ngokuvotelwa ngabalandeli ke kwiCarling Black Label Cup umfana omdala waphinde waphakamisa wa-end up ebuyela ngaphakathi ke esikemini sekhaya izathu sifuthi loo nto iphinde incede abantu abafana ke noyitumele ngkhune esekudala belityelwe ngaphakathi ke ebaleni abalandeli babaphakamise bakhumbuze abaqeqeshi yokubana ke abadlali ke basabalulekile pha kwiqela ke lekhaya izathu sasazi kuba ke kuzokwenza zekantoni kodwa ke baphulaphula ke sizawuphinde size ke ncukacha ke ezinintsi malunga nale tumente nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.